impregnate people with pauses so they can stop and think that racing is not the only option, and if they stop, they won't sink. The earth they stand on isn't water unless they're digging a deep hole and are keeping up appearances of trying to chase some unknown goal. Ta-da, ta-da, ta-dee-da. When their shovel hits rock, will they see how far they've come? They're trying to get out isn't particularly gonna be fun. They'll stay down there and build some comfort around until the unforgiving soil slowly rolls back down. The bags full of love and stinks give way to faith. And how do you think a beautiful life is made? Ta-da, ta-da, ta-dee-da, da-da-da. Ta-da, ta-da, ta-dee-da, da-da-da. Of time, the justifications will take the shape of a life well lived, and a moment of regret and doubt will silence the voice inside that makes us proud just before it's over. Well, what if it's not really over? Ta-da, ta-da, ta-dee-da. Da 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 da